Follow on Instagram, Twitter, Ranger, King254.
Squeeze ukikosa na mna marafiki wanakutoroka. Shida ni kibao, tumeshindwa hata na kufikiria.
Minister.